Niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kwa namwe mwibanywanye mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu shira matsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu shira matsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka zina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse nandi yose mutamenye mwamwaranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido mu mpera za 2023 president Evariste Ndayishimiye yarashikirije amajambo yagiye aravugwa ko byinshi n'abarundi ndetse n'abatarabarundi hamwe byanakenewe ko habaho abandi bategetsi basigura bunganira canke bakosora ibyashikirijwe no mukuru w'igihugu muri aba bategetsi bakosoye president Evariste Ndayishimiye kandi bakerekana ko bitandukanije nawe harimo umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriano ndi kuri yo amajambo yo kwagiriza igihugu cy'u Rwanda ko kiri inyuma y'igitero cyo mu gatumba yo ayahagurukije abanyepolitiki batari bake basaba ko hobaho ibiganiro biciye muri diplomasi hagati y'u Burundi n'u Rwanda ubwo ntagahaze mu majambo ashikirizwa na president Ndayishimiye gahari izi mvugo zisa n'izivuguruzanya zabonetse mu ndwi ya mbere ya 2024 zavuye kuki president Evariste Ndayishimiye yoba yarananiwe gutunganya igihugu president Evariste Ndayishimiye abirabira hafi babona ko yananiwe gutunganya igihugu kandi bakabona ko igihe cyari kigeze kugira ngo atange imihoho kuko president Evariste Ndayishimiye ariko arakora amakosa menshi cyane mu bute tegetsi bwiwe hari ibazo byinshi abarundi bazandetse n'ingorane bariko barahura nazo ariko byose bakabona ko bituruka ku butegetsi bubi ubutegetsi bwa CNDD ubutegetsi bumaze iminsi bupfukamye munda hari bimwe mu bibazo abanyagihugu batari bake bariko barabaza president Evariste Ndayishimiye kandi akaba ari ibazo bishobora guha ingufu zikomeye cyane abashaka kumutembagaza ku butegetsi kuko biboneka neza ko president Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibazo bihanze abarundi kandi akaba yarananiwe gushira igihugu ku murongo aho benshi babona ko president Evariste Ndayishimiye atabushobozi n'imbaraga afise byo kurongora igihugu cy'u Burundi ni byinshi rukabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru wece ubusabwa nta kindi no gucyonda kuri subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo Ikibazo cy'abasoda b'u Burundi muri Kongo kirahangayikishije abarundi batari bake byagenze gute ngo abasirikare b'u Burundi barungikwe muri Kongo bambaye umwambaro w'igisirikare cya Kongo n'ibendera rya Kongo bakagenda bambuwe ibibaranga byose kubera iki imiryango ibura abayo mu rugamba rwa M23 ikamara amezi itabimenyeshejwe Mbega hariko hakorwa iki kugira abasirikare bafashwe miri na M23 barekurwe abasoda banungikwa muri Somalia na Centrafrica bagenda bazi impembo bazohabwa kandi niyo baguye ku rugamba imiryango yabo irashigikirwa biboneka Mbega Kongo ihemba gute abasirikare b'u Burundi bagenda kwigwanira ni igicici Kongo izotanga cyo gushigikira abasigwa b'abasirikare bagwa muri Kongo Turumva amagorwa adasanzwe abasirikare barokotse mu ntambara ya Kongo barimo kubera bararahiye gusubira kuja kwiyahura mu ntambara baherumukiwemo n'abagenzi babo ba Kongo abasoda baratashe bashika bakurwa agahuzu bapfungwa batambaye hari amakuru avuga ingene bakubiswe none bariko bavurirwa muri polisi militeri hari n'ayandi avuga ingene bapfungura nabi rimwe ku munsi nibindi byinshi kubera iki abo basirikare badakurikiranwa runtu nimba bafise amakosa bagahanwa bakurikijwe amategeko abasirikare 28 bari bapfungiwe muri camp cy'ibitoki bajanywe he mu kibira cy'u Burundi muragwana na FDLR mugeze muri Kongo naho mugwanira hamwe na FDLR ibyo mubisigura gute nyakubahwa president Evariste Ndayishimiye ibibazo by'ubutunzi ni byinshi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi muraherutse kudusubiramwo amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka ahanini haragaritswe amafaranga yakoze ibikorwa by'ikirakamaro inyubako rusange gusanura ibyononekaye n'ibindi byinshi amafaranga y'ibyubahiro by'abakuru amafaranga y'ingendo z'abakuru amafaranga atacu injiza niyo agomezwaho mu gihe mu bindi bihugu nka Malawi Zambia Chadi na Kenya hariko hafatwa ingingo zo kugabanya ingendo z'abategetsi. Ubwo ibintu byerekana ko naho amafaranga yoba make gute abakuru bashira imbere inyungu zabo kurusha iz'igihugu. Hari amafaranga mu myaka iheze yagumye avugwa ko anyuruzwa n'abategetsi bo hejuru cyane. Mbere imyaka myinshi ntiyigera yandikwa mu mafaranga leta yinjiza. Ayo ni amafaranga ava mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique. Munteguro ya mbere y'amafaranga azokoreshwa uyu mwaka ayo mafaranga azanwa n'abasirikare yari yanditswe none mu nteguro nshasha yaciye akurugamo kandi azwi neza ko azoboneka. Ubwo uko si ukubandanya yangendo yo gukoresha amafaranga y'igihugu mu gipfungu habanje no kunyegezwa amwe mu mafaranga y'igihugu kironka. Mwebwe nyine murahabwa buri mwaka amamiliyaridi yo gushyigikira ibikorwa byiza. Murahabwa amamiliyoni yo gutunganya ibikorane. Ubwo ayo siyo ya mbere yakwiye kugabanywa canke gufutwa mu bihe byo tubika umukwizirika umukanda. Ayo mafaranga azagenzurwa nande ayo mafaranga muyakoresha iciko abarundi bategera bamenya ico ayo mafaranga akora. Mwaratanze indwi zibiri zo kugurura amamiliyaridi yibwe na yari kubaka urugomero rwa Mpanda. Imyaka igiye kuba ibiri byahereye hehe nyakubaho. Haravuzwe ko mwoba mwarabaye mubagabuye amafaranga y'urwo rugomero mbere ko n'igihe mushizeho konte yo gusubiza amahera yose yibwe ayagiye ko yoba ariyo mwari mwahawe kubijanye n'urwo rugomero. Mwoduha umuco gusubiza amahera yibwe byoba bigeze he? Bega ni kubera iki uyibye gitoro igitoki ashonje afatwa agapfungwa ariko wasahuye za miliyaridi zo atunze abarundi bose mukamusaba kuzisubiza gusa. Naravuze ko mwifatiye mu minwe ikibazo cy'igitoro kubera abandi bariko bagikoresha mu guhorondera kwankisha intwaro yanyu abanyagihugu kuva mu gifashe mu minwe ibintu bitera biyangara. Mu ntango igitoro cabura uko haciye amezi atatu canke abiri. Ubu gisigaye kibura atanu kwezi kwaciye. Hageze kurangura mugahitamo kurangukuzana amazutu canke essence. None byagenze gute ngo mumare igihe kingana gutya mu ofisi icyo kibazo mu minwe ariko kijye cyakunyuka kurushaho. Intwaro ibereye ibwirizwa shingiro ategeka abategetsi bo hejuru kwerekana amatungo yabo. Ariko mwebwe nyine mwaravuze ko bidashoboka kubera hariho abafisi amatungo menshi cyane. Mu rubanza rwa generali Bunyoni bashinze ko amatungo yose atari yarandikishije acafatwa akaba aya leta. Ubwo ntimwahenze abategetsi bo hejuru kugira muze muronka aho bafatira mu gihe bazoba bariko barabagora. Uyu mwaka mwarafashe ingingo yo guhindura amafaranga ibipapuro. Mwari mwatwemereye ko ifaranga ry'u Burundi rizoca rigira agaciro. Turetse abo byakenesheje n'abafise ingorane yo kuronka amafaranga bipfuza mu mabanki ibintu byagumye byunyuka. Mubiha iyihe nsiguro ko mwafashe iyo ngingo mu mwaka wa 2023 muvuga ko mugiye gucemura ikibazo kijanye n'ikena ry'amafaranga mvamakungu ngaha mu gihugu cy'u Burundi no gutaga agaciro k'amafaranga y'amarundi. None kuva ibyo bintu mwabikora hakugira ngo ikibazo gikire cyagiye cyakunyuka kurushaho. Abashingamateka baherutse kwiyamiriza bivuye inyuma ibintu bibera muri onateri. Ntibatahura ingene abategetsi barongoye onateri bazwi nk'abasuma bayitembeje ariko bakaba abadakomwakomwa. None ko ari mwebwe mubagena ayo makuru yose mukabamo yafise ni kubera iki abantu ari intakorwa ko kandi mwana mutubwira ko muri ko mugwanya bakaboko mu butegetsi bwanyu. Nyiricubahiro mufise amatungo angahe, inzu zingahe n'imiduga ingahe, abana banyu bageze ku matungo angana gute? None namwe tuzohava tubyumvira mu butungane nka generali Bunyoni. Rubanza rwa generali Bunyoni. Generali Bunyoni akurikiranwa ku byaha yakoze akiri umushiranganje umutekano gusa ntakurikiranwa ku byo yoba yarakoze ari umushiranganje wa mbere kubera atasentare iriho yo mukurikirana. Ariko igihe mu mukura mwaravuze ko yari yishe ubutunzi bw'igihugu. Ni ukubera iki mudashaka gushiraho ko kuru da peri isanzwe igitegekanijwe mu ibwirizwa shingiro kandi ari yo yonyine ikurikirana abategetsi bo hejuru cyane? General Bunyoni ni Colonel Desire w'Amahoro na Colonel Destino bapfumukeko baherutse kwemeza ko bahora baremeka inteba ishushe abapfunzwe mu kubemeza ubutumwa bwa telefoni batigeze bandika. Iyo nkuru mwayakiriye gute nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye? Mwamwimirije gukora amatohoza yo kumenya abantu bose bapfunzwe kubera bambiswe ibara gutyo canke mushima kutabimenya maze inzira karengane zikaguma zivundiye mu munyororo. Hari abavuga ko hakwiriye gutangwa umuco wose ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ababivuga bobona ko insiguro y'umutima wahagaze idakwiye kubera umutima usanzwe uhagarara ku bapfa bose. Bamwe batanguye kuvuga ko yoba yaranahawe isano kandi ko byoba bivugwa mu ibanga mu rubanza rwa Bunyoni. Ubwo ntibyoba byiza hakozwe amatohoza aheza ibihuha n'umwikeko. Koko ibintu nk'ibyo byaravuzwe mu rubanza hanyuma Procureur General de la République ntiyaca atanguza amatohoza. Koko Procureur General de la République agabwa na leta. Ubwo ntimwokora ku mugaragaro ku bijanye n'ico kibazo. Urya mupfumu Emmanuel ntikarazohera wo mu Ruyigi avugwa ko yahawe amahera na Bunyoni yaguriwe impuzu n'ipikipiki kugira abazanire ishano. Ngo bamwari musanzwe muziranananye yoba yari kubashikira gute ni kubera iki mu gihe avugwa mu magambi ukomeye nk'uyu wewe adakurikiranwa ni kubera iki Bunyoni yanasabye ko bamuzana mu butungane ariko ntibyemerwe turazi ko muvuga ko ibibazo biri mu butungane mutabyinjiramo ariko na wenu ikibazo cijanye no kwica umukuru w'igihugu ntigishobora gufatwa minenegwe ngo dusangiza ibyo mwashoboye kumenya ubutungane n'agateka kazi na muntu kuva mu gihe ku butegetsi ibyegeranyo biguma byerekana abahagarikwa n'inzego z'igihugu ribasubire kuboneka byagumye bisohoka ku bwinshi mwarahawe n'icyete ribereka urutonde rw'abantu bashika muri 80 banyurujwe mu myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwanyu uyu mwaka twagumye tubona amazina y'abandi banyurujwe nkuko byari bimeze ku ntwaro y'imbere yanyu leta ntacu yakoze ngo ibeshuze ibyo gyegeranyo canke irondere abo bantu bavugwa ko banyurujwe imiryango yo iguma mu gahinda katagira izina ntiyari muzohagurukira ico kibazo kikaba umuziro mu Burundi bwiza bwacu naravuze kenshi ko mu babazwa n'ingene ubutungane bukora mu Burundi ariko uko izindi ntwaro zokoresha ubutungane mu gupfunga batavuga rumwe n'ubutegetsi canke abo ubutegetsi bucanishijemo nibyo tubona bibandanye ipfungwa rya Floriano irangabiye na Dr. Christophe Sahabu bitandukanye n'ibyakozwe n'izindi ntwaro urubanza rwa Bunyoni rwakozwe uko izindi manza z'abanyepolitike zakozwe aho rubanza rutangura bizwi uko ruzohera abakurikirana ntibahabwe uburyo bwokwiye bwo kwiregura biragoye gutahura ko rubanza nka burya rwarumaze mu minsi ine kandi abaruburana nabo bari bagisaba ibyemezo ahandi bakerekana nako bashaka kwisigura kubyo bagirizwa ubwo rubanza rwa Bunyoni si ikimenyetso kitabesha ko ubutungane bwa Ndayishimiye ataho butaniye n'ubwankuru nziza canke ubw'abandi bategetsi bababanjirije iyo mwibutse ko umuntu azwi neza ko agwaye mu mutwe nka Christian Butoyi amaze imyaka 9 mu munyororo yagirizwa ko ari we yisha bikira mu Kamenge mukibuka ko amaze iyo myaka yose ataru n'urubanza aciriwe mwiyumva gute nka kizigenza ubutungane mu Burundi n'ukubera iki hari abantu baheza umunyororo bakanabandikira ariko bakaguma bapfunzwe ngo bamwarabonye ikete rya Colonel Diodone dushimagize akwije imyaka ibiri yahera ehejeje umunyororo ariko akaba agipfunzwe demokarasi n'ukunywana kw'abarundi mu mwaka n'igice Burundi buzoba bwinjije mu matora umugambwe wabaye wa kabiri mu ntego y'amatora ashize ubu nturekuriwe gukora muherutse gushiraho umurwi utegura amatora wiganziwe n'umugambwe wanyu umunyamabanga mukuru wa leta yigeze kwiyamirizwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi niwe mwahaye kurongora seni wahora ari Procureur General de la République yavuzwe mu makorenganya cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu bagize seni wari kubaha seni nk'iyo muri 2005 muri CFD mwari kuyizera ubwo uko si ugusubira inyuma bikomeye muri demokarasi uko twegereza amatora ya 2025 niko dutera tubona hirya no hino imbonera kure zisubira amakarashishi n'indirimbo zicyoza abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ingoro za seneri zirasubiriye kubomorwa. Ingendo yo kukubita abatavuga rumwe n'ubutegetsi iriko irasubira. Muri aya matora ya mbere yo kuko ubutegetsi bwanyu ni igiki mugiye gukora kizobatandukanya n'izindi ntwaro twabonye zigenza nabi mu matora. Mwaje ku butegetsi muvuga ko mufise intumbero yo gusubiza hamwe abarundi. Ubu mumaze imyaka itatu n'igice ku butegetsi, ni ukuvuga igice cy'ikiringo cy'imyaka indwi mwatorewe, ariko njyane mwahasanze ziriko kandi zaraniyongereye. Muzorekura ryari amashirahamwe igenga haranira agateka kazi na muntu ngo agaruke gukorera mu Burundi. Radio RPA izogaruka ryari mu Burundi? Abaharanira agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bahunze abanyepolitiki bari hanze muzobagarukana ryari? Haraherutse kuba igitero cha Red Tabara mu Gatumba, igitero cyahitanye abantu 20 naho leta na Red Tabara batavuga kumwe abishe abo bantu. Muri kahise abaserfede barakoze ibitero byinshi byahitanye abantu benshi cyane bizira karengane nkuko nyine seminari y'ubuta mu mwaka w'1997 ikamba yabateshejwe zabo ibugendana mu mwaka w'1996 cambazi n'ahandi henshi. Leta y'ico gihe yaca ibita bicanyi abantu badafise umutima ikavuga ko izo bagwanya ikabaheza, ariko ntiyigeze ibishikako. Namwe musubiramwo ayo mvugo nyine ataho yigeze idushitsa. Ko muzi ingene mihari nk'iyo yanyu ikora, muzokwiyumvira yindi nzira hamaze gupfa abarundi bangana gute. Muherutse gutangaza ko muri abaswahili kandi mufise ubujanja. Ni ryari abarundi bazohora bamenya ko umuvuze ukuri canke ko muriko muraswahira gusa? Muzobandanya kuduhimiriza guheba kwambara guci ndetse n'imyenda izimbye y'abanyaburaya canke byaheranye n'irya nama y'urwaruka rwa Afrika? Nyakubahwa Perezida Everest ndashimiye niba gutunganya igihugu byarakunaniye, pfuma utange imihoho kuko abarundi bararushe kandi baramaze kunanirwa n'intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu, aho benshi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo basezerere intwaro ya CNDD-FDD kuko biboneka neza ko ataho ishobora gushikana igihugu cy'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kwa twabateguriye. Wowe cyo busabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushyikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.